kusea aya juwesea na kupenda kasana Let's go.